Yesa shimwe cyane ndabaramukije nitwa Natalinya Moya nkabandi kumwe na Olivier Hakizimana tumaze imisi tuko turatanga ibiganiro kubyerekeye amatampehamo cyane cyane mu rugo hamando shimye abantu bose n'ukuri bamaze imisi badushengira intahe batubwira yuko zibafasha cyane hama n'ukuri Imana ibahezagire cyane franchement tumaze imisi turonka intahe zidutera intege kandi zitwereka ko harabaye kubarafashwa hari wigeze kutubwira kandi araza kwimenya ati biciye mu nyigisho zanyu naritahuye kandi narikunze kandi narimenye hari gihe abantu dushobora kwibaza yuko tutameze nk'abandi hama ntidutegezwa kumera nk'abandi vyo mugabo hari gihe umwumva umenga tu sors du lot mugabo ni vyiza kumenya icuri ukamenya n'icyo Imana yakuremanye kuko aya matampani Imana yaduhaye si mabi ni meza cyane kuko ubwa mbere na mbere yayaremye ku bw'Imana bene data et chaque tempérament zirafise ama force ya na ma faiblesse yayo rero n'umustro cari kumwe na Olivier Hakizimana kandi hama ubu twashaka gutangura ico tukovuga combinaison ya matempérament kuko mu rugo niga harabari akolérique bari babubakanye n'abasanga harabakolérique bubukabanye n'abafrigmatique donc harama combinaison menshi cyane tuzotanga buhoro buhoro ama combinaison ashoboka dushobora gutahurana buhoro buhoro umuntu agerageze yimenye kuko harabatubajije bati none umuntu aca bigenza gute ntidushaka gutanga inyishu ariko dushaka juste kwerekana dusubira dushire hamwe ivyo twumva icyo twabonye hama umuntu agerageze afate vyiza yongera amenye ica sengera cane cane kuko uduhindura uhindura ubuzima bwacu ni mwemu yera biciye mu ijambo ry'Imana c'est au travers du caractère twebwe twemera gushira mu ngiro ibintu bihinduka rero nkuko bivigeze kubivuga sukuru mu colérique kuzoshubwa ati nta kuri nimufate uko nshaka suko ndo mu phlegmatique nta kundi yose nkunda kuvuga muzompa mahoro no nukumenya yuko hari Imana yaguhaye ariko ico kintu rimwe na rimwe kiranaremera kimukuremera kiri mu pana mu ngesombi bwa bishobora kuzana ingorane rero numusukoza gutangura kuri combinaison y'umusanga n'umukolerique sinzi ico Olivier yo bivuga ko gatoya
nagomba nanje ndabashimire ku giti canje n'ico umuryango wanje abantu batwandikira hari intaye nagomba gucisha mu gato y'imbere yuko mvuga kuri combinaison n'umumama yatwandikiye umumama w'inshuti yacu araza kwiyumva nawe adukurikira ahari hose Imana imuhezagire atwandikiye ari mu Faransa ati Imana ihabwe icubahiro kuko yabahagurukije ngo musanure ingo zigoyagoya ndetse nizasambukiye mu mpisho batavanye bigaragara ariko imitima yakomeretse kubera kudatahurana byatumwe no kutimenya no kutamenya uwo mwubakanye bijyanye n'izo type de tempérament Gonda senga izi nyigisho zumve bose mu mice yose abasore n'inkumi abamaze kubaka ndetse n'abakukuruke dushobora gusabwa natwe guhanura kumbure abo bari muri izo ngorane akenshi abagusaba ubutabazi ububazi mu migenderanire mufitaniye biradufasha rero twese n'ukurinda abasengera iminsi yose shima Imana ku bwanyu nsaba muhemu yera gukomeza kubahishurira byinshi n'ukuri gihe nasoma iyi ntaye yankotse ko cyane n'ukuri numvise yuko kumva yuko ariyo abantu badusengera n'ukuri biradutera intege kandi Imana ihabwe icubahiro hama rero kuri bito ariko turavuga kuvyerekeranya na combinaison y'abasange hamwe n'abakolérique ikintu cya mbere nagomba kuvuga n'abantu novuga bafise temperament zigomba kubera co kimwe kuko bari mu mugwi wose w'aba extraverti n'abantu basohora n'abantu personnalité yabo usanga yideborda igashika ku bandi izindi personalite twari twavuze canke temperament turabona yuko araba introverti n'abantu ibintu vyabo bibera indani muri bo cane kurusha ibindi rero turiko turavuga kuri ivyo vyerekeranye nayo ma personalite yabo bantu hariyo novuga ibintu bitandukanye novuga bibafasha ikintu cya mbere turiko turavuga ku point positif igihe umusange n'umukolérique bubatse canke igihe umusange n'umukolérique bari mu gikorwa kimwe canke mu gihe bari mu kazi kamwe canke mu gihe kumbure aba bafitaniye ubundi bucuti ubwo ari bwo bwose ariko butuma benterajiza nuko abo bantu bashika ku bintu bikomeye cyane bose uko ari babiri nabantu baba leader urumva nabantu bari charismatique bose bafise ingabire zibonwa nabantu bamobiliza abandi facilement nabantu bazi kuvuga nabantu amajambo yabi y'abantu bari ko barabumviriza barumva yuko baremye barumva yuko bahagurutse skife yuko iyo bari kumwe rero barashobora guterana intege hagati yabo barashobora gufashanya hagati yabo ikindi nacho nuko aba bantu uko ari babiri iyo bubakanye cyangwa iyo babana cyangwa iyo bari kumwe mu bikogwa novuga umwe wese tamperama yiwe ifashe yundi hakaro rero umukolerike muri tamperama yiwe n'umuntu novuga afise objectif ziri clair nuko uvuga muri planning n'umuntu ahagaze neza meze neza ariko umuntu umusange n'umuntu avyumva ntarinda gupranifya we waravyumva cyane bibira mu bishobisho ariko kuko bitari planifye ucusanga byagiyemo desordre ugasanga byabaye uruvayange rero umukoreki karashara gufasha umusange kugira ivyumenga n'ibishobisho bigire cadre urumva bigire urutonde ha kandi ugasanga umusange afite amahide menshi umukolerike aratuma arayapanga hama n'ama priorite akiplasa neza hama umusange nawe arafasha umukolerike kuko umukolerike byose ni ubuserie aramukura aramushira muri mode y'ukuryoherwa muri mode y'ukuryoherwa nacyo ndaza kugishikako donc aramushira muri mode novuga yo kuryoherwa kuko kenshi usanga umukolerike urumva ndibaza nako kantu ka kolere nyine kumukolerike donc n'umuntu ashavuzwa cyane n'utuntu twinshi ariko umusange rero arafise nyine crea atmosphere nziza ugasanga ni ikintu kimufashije donc ico nico mbaye ndavuga ariko natari hari ikintu yaravuze byatoye nagomba kumuha a developer imana ibandanye bahenzagira kandi ndazi yuko bibafasha
ikindi nacho umukolerike ashobora gufasha par example umuntu umusanga nuko twabonye yuko umusanga akunda ibintu byo kuryoherwa gusa cyane cyane rero umukolerike kuko akunda ibintu bipanze kandi binyeruka arafasha umusanga kwiyorganize kuba moins superficiel urumva nta byashobora kusamenga birababaje ariko kamema arabimufashamo aramubwira ati reka kuyayata kuko ari gihe kurema abasanga bayayata hama akambwira ati banze objective twihaye ikinjo gushika ko twihaye ntidutakare tugikore kuko twarabonye yuko umusanga yamafise ibintu bishasha mu mutwe yamari kwashaka kandi akora ibintu en fonction y'abandi ariko kumukoreye ati no ico twashize muri programme gitegezwa kuba kuko setanje leader ne numuntu ya entrepreneur facilement kandi ashaka kwivyiwe bishika absolument since ko Olivier yobandanya
kurako kanavuze aka example kache kancha mo directement umusange no mugereranya ni radio arakapta urumva arakapta nuvuga ama frequence menshi sivyo ama ide aje akayakapta umusange arakapta donc ama frequence ibimuce mu mutwe haciyemo iradio y'ibihimbara radio y'ibidandazwa radio yo gutamba radio donc ari tellement sensible umu korerike nawe no mugereranya na enregistrement no kuvuga ni ibintu biri cadre biri ngaho iki kintu ni cava mu nzira niho dupasa ku bindi bintu reka ndabureka abandanye
hamikini nacho par exemple musanga yofasha umukolerike kuko urumva arafite ibyo afashanya mu gihe byose bamaze kumenya ama faiblesse yabo kuko twarabonye ko abakolerike bafise intengeke y'ubwibone cyangwa yo gushavura cyane kwera afise ibigumbagumba byinshi vyiza umusanga niwe ndaca bishamwa amazi akakuryohera ugasanga uravyibagiye fasilma arabisukwa mu amazi hama akanamwigisha kama mguhokora ses erreurs kuko umusange aussi afite une grande personnalité bose naba extraverti donc arashobora no kumufasha guhotruva kumunya sezerere akamwereka akamutabara akagabanya kwa mumenga no mu dictateur donc ça l'aide beaucoup Niyo bien sûr bifashe mu neza since ko rivyo bandanya.
Kuri ico kintu ukivuze ukuri kwamye. Kuko nkuko navuze umusange ameze nk'umuntu ya capital africaine. Skife yuko mu buzima bwiwe ari hana facilement. Arahindura position yiwe facilement. Donc bishobora kuba negatif cyangwa positif. Ariko umukolerike wewe aho yashinze nawe. Rero iyaba abantu babiri bubakanye ico musange ashobora gufasha cyane umukolerike aramwubakira kuko usanga umukolerike cyane cyane muri societe hari abantu aba yarakomerekeje ariko umusange aramufasha kuba sana umusange tuvuga ari umugore w'uwo mukolerike canke ari umugabo w'uwo mukolerike umugabo ari umusange umugore ari umukolerike usanga hari abantu kuko wewe ari muri plus accomplissement tubishikeko donc kandi usanga kenshi abo bose uko ari babiri n'abantu birotruva facilement ma association ma organisation n'ibintu bibatira facilement rero usanga iyo bari kumwe bubakanye umusange yaba umugabo yaba umugore arafasha umukolerike gusanura ibyasambutse kuko kenshi umukolerike arasambura ibintu byinshi umukolerike nawe arafasha umusange yaba umugore cyangwa yaba umugabo aramufasha kugira abantu nibazo mubone nk'umuyesikro kuko mwibuke ari souple donc arahindagurika arahindura ibintu facilement rero iyo wubakanye n'umuntu w'umusange uri umukolerike ikintu kenshi umufasha nuko twavuze no kuguma muri cadre uri focused ikintu kenshi ivyo aba yemeye kuko we yemera muri uyu mwanya uwo bayaze ni mwacha ba prioritaire dossier urumva dossier zihindagurika selo uko yego uko ikirere cyahindutse ariko ikintu umukolerike asubira kumufasha twemeye iki reka tugishitse ego ntacyo bitwaye ikiguzi ariko tubishitse bice bituma rero wamusange bahora bakonsidera nk'umuntu bati ebantu ujya muntu n'umubeshi wa mbere urumva n'umubeshi wa mbere bacavuga bati uyu muntu ubashe ibyo yavuze burya asigaye abishitse kubera iyo kote colérique sivyo ikindi naco abantu babasange ko ari abantu bavugira mu bintu by'ama emotion n'abantu ashobora kwexagera facilement urumva ni rugagamisha urumva ikintu ngo arabizi urumva sinzi uwo ariko aravuga donc arashobora kugagamisha ibintu facilement n'umuntu kugutera intege ashobora kugutera intege mu buryo bworoshye ariko arexagera kuko ntabona ibintu nk'uko biri abibona selon ses emotions mwibuka ama emotion nayo ni ikintu novuga usanga cyatumye ibindi biba binini rero ico umukolerike afasha niki umukolerike arahantu wewe ari muri smart urumva kimwe smart bavuga specific measurable achievable urumva arahantu wewe ni ibintu biharurika au centime près urumva kuko wewe ibyiyumviro byiwe novuga ari muri logique ubundi nawe ser emotionnel donc iyo niyo bariko baravuga bati yo umusange reka ndababwire umusange aravuga yo igikorane twarimwo hari abantu benshi sinababwira bari buzuye umukolerike nawe arakubwira ati twari mu gikorane hari abantu 55 sisa wewe ari presi hari abantu antuka ntibarenga 100 cyangwa ubundi we ari muri benshi byagenze gute yo twafashije ubundi nawe rijya jambo ryari ritomoye ari mu kintu kiri presi ari organize donc icyo rero ni ikintu amufashamwo rwose sinzi icyo natari yo tongeramo
en fait rero iyo bimeze neza n'ukuri n'abantu bashika kure iyo imana ibatabaye bagatahura ico bari n'ico wundari n'ico uyo mufashamwo kuko uravuga uti umuntu wese arafise ama force ma faiblesse muri naka niyaba umusanga aratabara umukolerike muri ibi umukolerike afasha umusanga muri ibi nk'ivyo tujeje kuvuga n'abantu baca baja kure n'abantu bafise des projets c'est curieux ça va faire mon projet mais kandi ico bishizemo gishika kure cyane donc so tous des leaders mugabo aussi Le problème nuko bashobora kugira ingorane par rapport à leur forte personnalité. Nabantu rero rimwe na rimo, pano rimwe na rimwe kenshi iyo bitagenze neza. Imana itatabaye itarinze nabantu baca bagira des chocs de leadership, bakira ingorane za autorité. Urumva umwe akwega handi kuko nabantu bari extraverti, bama baje kure, bama baje hanze. Sinzi cyo rivyo ubandanya kuvuga kuri cyo kintu.
Basha ivyo avuze nivyo kuko urumva bose nabarongozi. Kandi nabantu no vuga bose bagira ama vision urumva niyo turi ko turavuga ngo umu colérique n'umuntu afite ama objectif burya n'umusange arafite ama objectif gusa wewe azifise par rapport y'abantu ubundi nawe ni objectif par rapport y'ibintu bifadika ibintu byumvikana donc tuzokubaka inzu donc tuzokubaka inzu ifise amagorofa mezuko ariko umusange wewe nakubwira amagorofa ariko akubwira umunezero zo buri muri magorofa cyangwa bizotuma abantu batakirara mu ibarabara abantu bazoyinjiramo ni ukuvuga n'abantu bose bafise ama objectif rero ingorane kiba muri abo babiri mbega dukurikirande ninde aja hejuru ninde afata abo umutwe
nibaza ko hacaza rero ikibazo cyo kumenya igihe par exemple umukolerike ariwe l'autorité yari ku kazi canke mu rugaro umugabo sivyo aba uwundi wunda nawe akaba n'umusanga de suppose muri ka umugabo n'umukolerike umugore n'umusanga haharabe conflit kuko umugore acaye mva cinyizwe kuko narababwiye ko mu faiblesse y'umukolerike ira facilement orgueilleux arafise autorité dictature we n'ibintu byoroshe urumva yahashize naho rero ushize ko na culture en général ushize ko nijambo y'imana itubwiye ati sonera kamwe mabagabo wewe arakazvya aracinyiza aratsindagira ntiyumviriza la femme peut se sentir blessée parce que tu es mugabo kameme en quoi je suis aide kuko umumutwe mukolerike na pas besoin d'aide kuko ntiyumviriza abandi energy afise niyo kwiruka rero ngaha niho ucuvuga uti mana umfashe uyu muntu mugendere kuko tu ne peux pas kanalize wowe nyine iyo energy benshi baca banacinyizwa bakanakomereka ugasanga umugore kere extravert n'umusanga ne yarazimye kubera iki kuko la vida d'une sanguine ou d'un sanguin ni kubana n'abantu ugaca usanga yarakomeretse sinzi cyo ryo kongereza ko kuri iki kintu
kumbure reka duhereze gato kuri ibi ariko ikintu no kongeramo gato nkuko ari kuravuga difference hari aba colérique natari yavuze yuko nabantu usanga bacitse nk'aba dictateur ugasanga rero umugore wiwe w'umusanga tuvuge nk'akarora musanga sanguine ikintu aca yumva yuko acinyijwe kuko wewe aho yashize yumva ko ari aho ese urutuko seno la bible yumva yuko ijambo ry'imana rivuga ko ari we mutwe ariko bibiri kaci tubwira ngo bagabo mukunde abagore banyu rero aho ni mu Efeso mu kigabane cya gatanu ngo bibiri iravuga ngo yemwe bagabo mukunde abagore banyu umve bibiliya ntibihereza ngaho kuko iyo turi ko turumviriza aya majambo hari igihe kenshi dufise ingene umenga tugomba kuyasobanura paraporo y'ingene muri kiruture zacu zimeze kuko iyo ndiko ndavuga ngo ndakunda umugore kandi nkavuga nti ndakunda imboga urumva byose nkoresha ijambo rimwe bibiliya rero kugira idukure muri iyo confusion ikitubwira ngo nk'uko kristo akunda ishengero kandi yagitangiye urumva yagitangiye gute yararipfiriye rero umukolerike ikintu cya mbere kimugora ni ugupfa rero iyo bibiliya iriko iratubwira gukunda bujye dusaba gupfa aho rero umusange ibabu mukorerike umukorerike ibara bibariguye umusange kuko wewe biri muri we kuryohera uwundi bimusaba gupfa ni ukuri isi kimaze kinini ariko umukorerike bene data ndibuka umugenzi yakunda kuvuga ngo n'ugushika ku musaraba yari abagenzi babiri umwe ati n'ugushika ku musaraba undi akamucokoza ati none n'umusaraba uyuwe wibuke ko hariyo n'imisaraba ibiri y'igisuma yari iruhande y'umusaraba wa yezu ariko aho rero niho umuntu asabwa gupfa iyo ari umukolerike tuzobandanye tuvuga ibindi ariko nari numva nosengera abantu b'abakolerike bari mu ngo bari kumwe n'abagore babasangine canke abagore b'abakolerike bari kumwe n'abagabo b'abasanga icyo nacyo tuzogiherako kuko kenshi namwe bacavuga ngo uyu mugore ari iganze tuzokivuga ko nawe ariko mundeke numva no basengera data mwizina rya Yesu ndakweretse ururugo rw'aba bantu bariko baratumviriza mana mukubahuza na ba leader washize hamwe n'abantu wahaye inkomezi mana tana kimwe gishobora kuziresista ariko nabantu kuberiza itamperama bashobora kuemploza bake explosera mu rugo rwabo kandi ntibashike ku kintu na kimwe ndasabira abagabo n'abagore bafise itamperama mana gupfa ndabasabira gupfa kugira Kristo abe forme muri bo kugira ngo ntabe nibabe bakirondera ivyabo barondera ivya Kristo mwemuyera ijambo rya burira twibutse yuko atari wo bubatse abubaka bubakira ubusa iyo atari wo burinze abarinda igisagara bakirindira ubusa ndasaba ngo izongo uzigendere kandi mana tuze twumve témoignage tuze twumva abagabo baciye bugufi barasaba imbabazi abagore tuze twumva abagore baciye bugufi basaba imbabazi abagabo ni mu izina rya Yesu ndabisaba amen.